Papa Okechukwu, abu Nwachukwu gọziri agọzi. Is a born again, is a born again. Iba na church, ọ na-eme ọfụma. Ihe niile gbasara Chukwu na-atọ ya ụtọ n'obi. Iruzie na village ya, abụ onye ama ama nụ. Ọ rụọla treasurer for 19 years. Ị marala, obodo achọghị ka ọba achọọ ee. Nke a mere ndị obodo ji kwekọrịta. Mgbe ha nwetara autonomous, ele onye ga-abụ eze, a sị ka enye ya Papa Okechukwu. Ọ bụ eziokwu, ị bịa n'ihe na-ahụ anya n'elu, ị bịa n'ego, o nweghị enwe. Ị bịa n'ụlọ mara mma, o nweghị enwe. Mana ndị obodo chọpụtara ikwesị ntụkwasị obi ya nụ, wee sị nụ ka anyị nye ya eze leghi. Mgbe ha nwetara autonomous, autonomous nke ha nụ, Papa Okechukwu jụwa onwe ya ga-eme gịnị kwanụ nụ. Ebe mbụ dikin, ebe mbụ dikin na chọọchị ya, njikwa na eze mee gịnị, ndị chọọchị si ya ga-abụwanụ. Ebe onye eze le, onye eze bụrụ Nwachukwu, obodo ga-aga n'iru, obodo ọ ga-aga n'iru nụ.
Onye mmemme, Jizọs onye mmemme. O mere mmiri ghọọ mmanya kwa ya bụ onye mmemme. Onye mmemme, Jizọs onye mmemme. Ebe ọbụla Jizọs anyị batara ọnwụ ga-adịrịrị.
O ruola ndị obodo ebido mewe plan. Ihe eji eme coronation. Asụwa nna m ga-abịarịrị. A ga-arụrụ ya ụlọ. Ọ ga-eme ihe niile. Ị marala onye eze kwesịrị ibi ebe dị mma. Ị marala a ga-amara ya ehi. Ị marala a ga-epe ntigharị ebe niile. Demand si Chineke ya. Ọ bụ otu eze si abịa. Onye Chukwu mere ezi omele. Ụmụ ya abịala anya na kpa papa ha sị ya. Daadị gị, hapụ n'eze a biko. Olee ebe ị si enweta ego iji eme ya? Papa Okechukwu gwara ụmụ ya, unu dey ready. Chukwu nyere ndị nweta ji awụọ m n'elu ụwa. Ama m na ọ ga-enye mbaze eji egwu ya. Unu ya gwara ya, hapụ eze ka ị biri kwanụ. Ụmụ ya gwa ya, hapụ eze ka ị biri kwanụ. Ndị enyi ya bịanụ, hapụ eze ka ị narakwanụ. Asị no,
I must deliver my people. I say born again. But brother, you need like I will born again by His grace. Iye de putare jeme ya coronation. Okanko. Hey. Onye mmeme, Jesus onye mmeme. Omeni wa maga pagi onye mmeme. Onye mmeme, lelelele. Bobule Jesus onye batala gana wuri niye. Papa kachukwe, wusi kwele lala.
Jesus, I need a battle. I'm gonna die. Say, when you're in me, Jesus, I'm in me. Come here, you're in me. I'm a fucking boy, you're in me. When you're in me, I'm a fucking boy, you're in me. When you're in me, I'm a fucking boy, you're in me.